Jennifer, Jennifer, mkwano mpulira nkwagala. Nze wembanga sikulabye, mpulira setegera. Nze wemba no way, mkwano mpulira nkwagala. Ebyo na yebukira, mkwano nze sifa yo. Nze wembanga sikulabye, mpulira setegera. I'll be there everywhere, kubanga nkwetaaga. Simanyi lwaki byonna tobifaako. Jennifer, Jennifer, mkwano mpulira nkwagala. Nze wembanga sikulabye, mpulira setegera.